President, wano wetuli bayitawo kyazanga aline mama wa Gaza, General Gaza, sa mama wa gentleman ayimiridde wano asobole okubanga afuna enkoko. Mama wa Gaza ne mama Yipuman bambi bamuwadde enkoko wano ekyazanga. Banaj, President, bamusazeeko obunye ekyazanga. Police, yeah.